Imanyano zabasebenzi kwicandelo lomdiliya ofaxangiweyo iwayini ukutsho kwakunye neqela le-DA zilumkise urhulumente ngelithi ukuvalwa kwentengiso yewayini kungabeka emngciphekweni imisebenzi kuchaphazele noqoqosho lweli. Ubuncinane bayi-250,000 abasebenzi abasebenza kweli candelo kwiphondo laseNtshona Koloni.
Eli lelinye lamashishini anegalelo elingamandla kwiqoqosho lweli likwanomtsalane kubatyalizimali baphesheya. Kodwa umongameli uthi azikazuvunyelwa uthengiswa ezinyembezi zikaVictoria kuba kusathintelwa unwenwa kwale ntsholongwane yecorona. I-DA ithi eli nyathelo lingabangela ukuba amawakawaka abasebenzi bazifumane bekwimpulakalo ujaca.
It's an industry with a huge economic impact. It's an export industry. And it's an industry where it is possible to conduct business safely and with social distancing. So we really do hope that the wine export industry is allowed to open as soon as it can.
Nemibutho yabasebenzi iqhalabile ngoku nje izama amaceba alusiza unqanda inhlekelo yentswela ngqesho.
Kuzoba nzima kakhulu phela kusho ukuthi abasebenzi nemindeni yabo bezohlala abasebenzi bengenayo imisebenzi nemindeni izohlala ingenabo abantu abazoletha isinkwa on the table. So lokho kuzosifaka kwenkulu ingcindini.
Isakuthi ithi abasebenzi kweli shishini bangafumana inxalenye yemivuzo yabo okanye bangafumani kwanto kule mpela nyanga siya kuyo. Ngoku nje imibutho yabasebenzi imaxhapheshu uzama ukuqhakamshelana nesebe labasebenzi ngenzame zofumana imali eza kubhatala imivuzo yabasebenzi. Iqhala labo lelokuba ne-UIF ayisebenzi ngendlela ekufanele isebenze ngayo, nto le ingashiya amawakawaka abasebenzi endlaleni. Ndikumanelisi Thubase weendaba ze-SABC ePalamente eKapa.